ndabaye kaze mwese muri kumana dukurikirana nizera ko muri benshi muri kumana turaba muri kino gihe munsi aho nizera ko kiza kubaka uza bwanyu kiza kubafasha aho muri hose kiza kubamurikira muza kuhakura ugutahura kanaka cyangwa umenyekanaka ushobora kubafasha mu buzima bwaho bwa minsi yose rero kiganiro cy'uno munsi tukubana namwe kubijyanye n'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ko hipyo cyari cyo kwita amanyanga rero kubwiye mpamvu ndafise umutumire aza kutwagura ngo umwe wese ahari ashobora gutahura iryo jambo ko hipyo cyangwa amanyanga ico bisigura rero imbere yuko twinjira idondo ndo mugira cy'uno munsi nashaka ndamuhe akanya y'idondo yo kwadukurikirana
murakoze nitwa Asher Niyonizigiye nezereje no kubana namwe muri kino kiganiro kandi ndashimiye nabariko baradukurikira ngasaba imana ngo se kubana natwe amajambo tusa kuvugana agira icyo afashije mu bari ko baradukurikirana kandi agire n'intererano azanye mu buzima bw'igihugu
murakoze cyane kubona mwashe kwita muri kino kiganiro cyo munsi gatuyage namwe kubijanye ni ijambo kandi gukoreshwa kenshi corruption nubwo mu kirundi amanyanga bega iri jambo corruption kenshi rizo mu Burundi benshi bakunda gutahura iki
iyo ijambo corruption rivuzwe abantu benshi mu kirundi baca bumva igiturire kandi ni ngorane kuko corruption iragutse kurusha igiturire mbere biranateye n'impungenge kuko igituma atajambo ry'ukuri dufise duca tubona bisigura ko atari hari ibyo byerekana yuko hari ibintu byitwa corruption mugabo mu mico muri kahise bitafatwa nka corruption byafatwa nk'ibintu bisanzwe nico gituma ari byiza yuko aya majambo asigurwa corruption nkuko mwabivuze na manyanga ni kintu cyose umuntu akora kigatuma aronka ibintu atarakwiye kuronka canka kabironka biciye mu nzira bitarikwiye gucamwa gishobora kuba ari kintu atanze ashobora kubituma umuntu kanaka ashobora kwitwaza igikenye ashobora kwitwaza ikimenyane izo nzira zose umuntu acamwo kugira ngo aronke ibintu atarakwiriye kuronka canka bironke biciye mu nzira bitarikwiye gucamwo na manyanga mugabo biratandukanye n'igiturire nkuko nabivuze benshi bumvise corruption babona igiturire igiturire mu by'ukuri ni ikintu umuntu atanga gifadika kugira ngo aronke ikintu kanaka atemerewe kuronka canka kugira ngo ntahabwe ico yarakwiye kuronka tufate nk'umuntu atanze igiturire kugira ngo aronke urupapuro kanaka papier administratif document administratif atarakwiye kuronka kumbure karanga muntu yafo ahurumva abatanze ico giturire ayo mafaranga cyane ico kintu cy'agaciro kugira ngo aronke urupapuro atemerewe kuronka bijya byose by'abarondera ama diplome atariyo amabiro atariyo kandi igiturire ubutanze ariko hari n'igihe abantu batanga igiturire kugira ngo ntibahabwe ico bategerezwa guhabwa iyo ari ikintu badashaka umuntu yakoze ikosa yaciriwe urubanza mugabo agaca atanga amafaranga kugira ngo ntahanwe ni ukuvuga ko igiturire ni ikintu gifatika cy'agaciro utanga kugira ngo uronke ikintu wita ciza mugabo udakwiriye kuronka cyanke nturonke ikintu citwa kibi ariko warukwiriye kuronka aho niho hari rero ubudasa amanyanga n'ibintu byinshi n'igiturire kirimwo mugabe igiturire ni podove nibijya bintu umuntu atanga amanyanga nayo ni kintu cyose umuntu akora kugira ngo aronke ibintu atarakwiye kuronka cyangwa bironke biciye mu nzira zitarizo ego
ni nk'uko dufate akaro gasanzwe nk'umuntu yarakinye ipapuro kanaka ahantu kanaka nyene mugaka abona ko baza kumutebya hama gatatanga ikintu kugira ngo bamunyarukirize
ico ni igiturire ubutanze igiturire kandi washaka ivyo biri mu bituma abantu benshi batanga igiturire mugabo gaca bagenda baridoga ku igihugu kirimo igiturire kubera abantu bamaze kubimenyera hari abantu bisamaza bajya baba batanga ama service atandukanye bakisamaza ntibabigukorere kugira ngo ugire ico wibwiye ni ingeso mbi cyane yononye iki gihugu aho umuntu ahinduka umucangero aho gukora igikorwa yemeye gukora agatungwa n'umushahara nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ugasanga ariko agomba gusahura abantu ku ruyeri hanyuma rero abantu kubera umwanya ibyo bintu ababikeneye mu buryo bwihuse baca bamenyera gutanga kugira ngo arabe ko yohava ariko burya igihe cyose utanze kugira ngo uhave uburi kurakomeza uwo muco mubi w'igiturire ni vyiza yuko abantu bamenyera gusaba ibyo bemerewe atakindi kintu babanje gutanga bikenewe bakabishira hejuru bakamenyesha abajejwe abatwara abo baba ariko baranka kubakorera ibyo babakorera bakabamenyesha ko bariko barabarenganya guhora tugacha dutanga igiturire nizo nyene bica bikomeza igiturire umva ntushobora gukora ibyo bintu ngo base ngo nabigize kugira ngo ndahave mugabo ngeze imbere ngo uce widoga ngo hari igiturire mu gihugu kuko na uri mu bariko baragihinga uvu kumbure twihuse na cyenja kure mu bisanzu ukiza nuko umuntu yanka gutanga igiturire agaheza akarondera abashobora kumufasha urashobora gucuvugana n'abarongozi babo bantu cyangwa ukabicisha handi ariko utarenza amategeko kuko inzira zirahari sivyiza ko umuntu arenganywa ngo asahugwe izuba ryaka atange amafaranga ku kintu uwo muntu akimukorera asanzwe ahembegwa ubwo n'ubusuma uko nukonona no gusahura abantu witwaje ububasha ufise
yego murakoze cyane ndizera ko mwari kwatahura mu buryo ubucanke ubundi ibijyanye na ino jambo amanyanga mbega hoho kenshi turabona hakogwa amanyanga hirya no hino umuntu akibaza ati nibihe bintu bitera abantu gukora amanyanga mu gihugu
ibintu bitera amanyanga no bishira mu migwi itatu mu bisanzwe nkuko nabivuze amanyanga ari ubwoko bwinshi biragoye yuko twotora ibi bitera mwido nido kuri kimwe kimwe ariko no bishira mu migwi itatu umugwi ingorane ya mbere bitera ni ingeso mbi zisanzwe ziri mu kamenyere k'abantu sinovuga ngo ni culture muri rusange ngo ni imico muri rusange kuko si bose bameze uko ariko hari abantu bamaze kumenyera ivyo bintu ikintu cyose yipfuje yabacemerewe cyangwa atacemerewe acarondera kugitwara kandi iyo bari ko barondera ibintu bipfuza ibintu bakeneye batarabinzira bacamwe inzira yose babona ari aramahoro ni bya bindi bavuga ngo mu kifaransa ngo la fin justifie les moyens no kuvuga iyo ushitse ku kintu warondera kuba wagishitseko bica bifuta amakosa wakoze uri kurakirondera ni nkuko umenga naho nobesha naho norenganya igikenewe nuko nshikira kya kintu nashaka iyo ni ngeso mbi rero iri mu bantu batari bake aho bumva yuko inzira zose zemewe no kurenga amategeko biremewe kubeshera abantu biremewe gukoresha amasura abesha biremewe gutanga amafaranga biremewe ndiko ndavuga amafaranga atemewe nyine mu byo bw'amategeko iyo ni nivo ya mbere washaka biranajana n'imico igice kimwe c'imico yacu kimeze nk'igishigikiye ibintu nka bene ivyo aho abantu bumva yuko ari bisanzwe guca ku muntu gukoresha ibi umuntu azi kubesha abesha karonka ivyo ashaka hari igihe umenga niwe muntu azi ubwenge ugasanga niwe ashimwa wa wundi avuga ukuri naho vyo mukora ko tukabona umenga n'ikijuju harimo n'ibice vy'imico usanga bishigikiye ivyo bintu imvo ya kabiri ni ubukene hari abantu binjira mu bintu vy'amanyanga kubera bagerageje babona guca mu nzira zisanzwe batazofa bashise ku bintu bipfuza kandi babikeneye kubera ibihe barimo abandi nabo bagakora amanyanga kubera badahagijwe n'ivyo baronka ndiko ndavuga nk'abajya baba bakoruzi usanga vyo kuri bahembwa intica ntikize ugasanga n'umuntu ahembwa ibihumbi bidashika n'ijana kandi uravye ubuzima bw'ahantu hari ayo mafaranga ntashoboka ntibikunda nyene ugasanga rero hajya ahantu akorera kubera abantu baba bamugana hariho ivyo basaba abakuru biwe agacarondera ingene azararondera utuntu abatega aronka ica bakuramwo abandi nabo bagaca bagurisha ibikoresho baba bajeje gucungera namambona ibitabo bigurishwa mu mabarabara ugasanga uravye ku rupapuro rwa mbere hariko kashe yishure kanaka ucubona ko hari umuntu yarajeje gucungera ivyo bitabo yabidandaje hari abaca bakora gutyo kubera ubukene imvo ya gatatu novuga yuko ari kubura kutamenya ko ivyo bintu ari bibi hari gihe bishika umuntu akabikuriramwo akabura ukuri kumufasha kubivamwo akabona abo yakuza abona ari abubahwa bari imbere yiwe niko bakora akabona kumbure no muhira niko abavyeyi bakora yaja mu ishuri akabona nabigisha murabona nk'igihe cyo gukora ibibazo bijya bibazo bikuru bikuru mu buzima bw'amashuri mu buzima bw'abanyeshuri bijya les examens nationaux hariho amashuri wama wumva bavuga amakuru ngo basanze ngo abigisha ngo aribo bari ngo bariko bakorana n'abanyeshuri kugira babafashe kwiba iyo nk'abigisha aribo bigisha abanyeshuri kwiba urumva ko uwo munyeshuri aca kurabona ko ari byo byiza ataronse undi muntu amumenyesha ukundi kuri biroroshe ko ubuzima bwiwe bwose azoba umuntu w'umunyamanyanga kuko nicyo cyamuhaye guheza amashuri nicyo cyamushikanya hageze rero kutamenya navyo birashobora gutuma umuntu akora amakosa kubera abona abari hafi yiwe bose nivyo bakora novuga ko ari byo bintu bitatunya mukuru ingeso umuntu asanganywe ubukene hamwe no kutamenya ibi bibiri kutamenya n'ubukene iyo bitumye ukora amanyanga ukayakora igihe kirekire bica bikujana muri rimwe vya mbere cibi ingeso
ingeso ya
usanga ariko utahura ubuzima wumva ko ari zo vyiza ego
murakoze cyane none nitse ingaruka ku gihugu igihe hari abanyamanyanga benshi
amanyanga ingaruka z'amanyanga ntawo zivugira ngahangwa ziheze kuko ni nyinshi cyane gose ni nyinshi cyane reka ngerageze kuvuga nkeya ingaruka ya mbere nuko bituma abantu badatandukanye ciza n'ikibi hari ukuntu mu bwenge haca haza yakantu kameze nk'umwijima umuntu ntaba gishobora gutandukanya ciza n'ikibi aca sigara afata ikintu cyose kimuha inyungu akacita ciza ikintu cyose kimutera ingorana akacita kibi ugacu sanga rero iyo ari ko arafata ingingo nta murikirwa no gutahura kuzima amurikirwa n'inyungu ziwe bigaca bituma abo umuntu ashobora no guhonya abantu kubenye inyungu ziwe agaca aba wa muntu yankukuri yuko kuri gushobora kumutera ingorane ugacu sanga umuntu rero mu bijanye n'ingeso la moralité yarononeka yarapfuye asigaye nyene agenza itima iyo ni ngorane mbi cyane kuko mu ijambo ry'Imana hari hahantu birivuga ngo aravumwe ufata iciza akacita ikibi ikibi naco akacita iciza abantu bameze gucyo bakwegera igihugu muvumo kuko ni babandi bahuye n'umuntu w'umunyantege nke afite itongo ryiza barari mutwara kandi babona ko ari byiza bishabiza muri ya migani y'ubupfu ivuga ngo umugabo n'uyu tuwe n'utwabandi mu bisanzwe ubwo n'ubusuma mugabo baragira igihe babona ko ari bwo bugabo ko ari bwo buhizi ko ari byo bintu byiza urumva ko ibyo bintu bikwegera ingorane igihugu ica kabiri bizana karenganyo mu gihugu ahantu hose hagwiriye amanyanga umuntu w'umunyantege nk'abagowe umuntu adafise ububasha bwo kwigwanira abagowe hariho imigwi ibiri kunda kubangamirwa ni impfuvyi n'abapfakazi ibisigi vy'abana bakiri bato biratwagwa neza amaso mu yandi kandi bigatwagwa n'abantu bo mu miryango abana bagakura baragowe kandi abavyeyi bari barabategura ibizobatunga umupfakazi baramuburabuza bakabaca batangura kumwagiriza ngo ari kwajya ngo ibintu by'umuhungu wabo kuko bamufata nk'umunyamahanga abapfakazi barasaho gutuntu twabo bakangazwa bakamererwa nabi ariko no muri bibiliya murabizi ko Imana yamikunda kuvuga kuri iyo migwi impfuvyi n'abapfakazi mugabo muri rusange umuntu wese w'umunyantegege umuntu adashobora kwivugira umuntu adashobora kwigwanirira umuntu adashobora gutanga nawe ibiturire adashobora kuzunguruka abo bamuzungurutse ngo bamutware utwiwe abagowe kuko n'ubutungane ntibaba bugikora niyo nkurikiza ikurikira ahantu hari amanyanga ubutungane ntibukora kuko abari muri ubwo butungane nabo nyine baba bameze uko reka mvuge bamwe muri bo baba ari babandi urubanza ruca bivanye n'ico yahawe ntacu urubanza kubera afatiye guca amategeko avuga canke kukuri ko abari ko baraburana bivana n'ico yaronse no kuvuga n'umunyamakosa agaragarira abantu bose aratsinda urubanza aha muca mwumva yuko ba bantu bato bato batazokwigira baronka ubutungane reka mvuge inkurikizi ya nyuma kuko navuze ko ari nyinshi ariko mvuge zindonke zibiri za nyuma inkurikizi ya gatatu vyonona intwaro y'igihugu ibi bintu twita bonne gouvernance ntibishoboka ahantu hari amanyanga kuko bonne gouvernance intwaro nziza no kuvuga ngo abafata ingingo mu buzima bw'igihugu barumviriza abantu bose kandi ivyo bakora babikorera ku mugaragaro ubutunzi bajeje gutunganya babukoresha mu bwizigirwa kandi ivyo bakoze barabishira habona baramenyesha abo barongoye ivyo bariko barakora kimwe bita accountability mu cyongereza umuntu ari mu manyanga ikintu ca mbere akora anyegereje ari ko arakora kuko ntabashaka ko mumenya ingene biriko biragenda no kuvuga kuko amanyanga aba menshi niko intwaro nzizi zimangana mu gihugu ingorane ya nyuma bibangamira intwaro rusangi demokrasi hamwe bikica mu bantu umutima wo gukunda igihugu patriotism abantu bamenyereye amanyanga n'amatora yabo nta kuri gushoboka kuko baca baca mu nzira zose zishoboka kugira ngo ukuri kuza kuvugwa kuza kubuko bashaka muri ico gihe urumva yuko nivyo demokrasi bica bigorana none nimba hatazogaragara ukuri kukuri umva abantu bo kwirwa barabijamwe barondera iki bacha batangura gucika intege bagatangura kubivamwe icyanyuma rero no kudakunda igihugu ikirero ni kintu kibi kuko kirashobora gutuma igihugu cononekara washaka no kuzimangana kitazimangana abantu bamenyereye amanyanga inyungu zabo ziba zishizwe hejuru cyane muri bo kubyo bashobora kudandaza igihugu ingene amagogwa muza kugira nk'abene gihugu ntaca babwiye igihe baba babona bo bivyabo babironse bavuga bati ni vyayangara ndafise inzu muri kiriya gihugu ndafise inzu na hariya nzokwigira nitwarira abana uzosanga mbere nabana babo kenshi batabagumiza muri ico gihugu kenshi kuko baba batinya ibishobora kubashikira baba bazi ibyo bariko barakora ko ari ibintu bizoza n'ingorane usanga bafise agatima ko kugomba kwigira handi n'ubutunzi bwabo bakabunyegeza notanga karero gatoya hano igihe igihugu cha Afghanistan cyagwa mu minwe y'abataliban muri iyi minsi irenganye jewe byarantangaje cyane narimvire bigenda gute ngo igisoda cha Afghanistan kimaze imyaka 20 kiriko kirigishwa kirakomezwa kirafashwa n'igisoda cha America kineshwe n'abataliban bavuye mu misozi bavuye mu ishamba mu mwanya muto nk'uje kubera abanyamerika barashyizemo amafaranga menshi cyane gose muri iyo myaka 20 menshi arenze urugero mugabo ndiko ndakurikirana icatumye abarongozi b'igisoda cha Afghanistan badashobora guhangana n'abataliban ni giturire na manyanga guhera hariya mu barongozi bakuru ba gisirikare ibigwanisho bikuru bikuru bimwe bahawe n'abanyamerika bacha baza kubidandaza mu bansi babo urumva abantu badashobora kwiyumvira kwivyo bishobora kuzotuma igihugu gihungabana kubwo gukunda inyungu zabo abantu bashobora kwitega ko bazogwanira igihugu nico gituma abatalibani baje kubatera bace bifatira indege barihungira abantu mwajeje ubuzima bw'igihugu bahembwa amafaranga ava mu makori y'abene gihugu hageze ko bahagara bagwanira igihugu bace bafata indege bakagenda warabonye abatalibana abanyafrikanistan magogwa babonye bagerageza kurira indege za nyuma zigira zigende kugira ngo abatalibani ntibahave bahashika ariho bakiri kandi benshi barabishe babaziza ibinabiriya urazenyere vya politike zabo ariko ico nashaka kuvuga niki igihugu kirongowe n'abantu babanyamanyanga burya nakazoza kaje nta nubazi yo kazoherera kuko ntibaba bari igihugu ntibaba bari abantu bato bato baba bari inyungu zabo gusa barashobora kugurisha igihugu neza amasomo yandi hanyuma bakibandaniriza mu kumererwa neza muri ivyo baba bararonse biciye muri ayo manyanga
Murakoze ikindi kibazo nshaka kubabaza none hokugwa iki y'amanyanga he Burundi mu gihugu
n'aho kibazo ari rusobangane rurerure burya inyishu si nyinshi ni inzira ni zibiri kimwe no guhana abakora amanyanga nizitatu hariho guhana abakora amanyanga hakaba no kwigisha cyane cyane abakiri bato kugira ngo bakure bafise imico myiza bakure bafise ingeso nziza
abakuze nabo muntuje
abakuze nabo nyene bo bibwigwa mugabo burya abantu benshi bakuze bakuriye mu manyanga baba barononekaye baba bakeneye inkoni kugira ngo
abone guhana
ego ariko iruhande yo guhana haba hakenewe no kugerageza gushira imbere mu burongozi abantu batari abanyamanyanga kuko mvuze ngo duhane no guca uca wibaza none uwahanawe ararutuwagira hane kuko nta musuma aha nuwundi niya muhanye amuhanira mu maso y'abantu mugabe ivyo bivyo ku mugoroba barabigabo uca usanga ari vya bintu vy'inkino umenga ni comedy nta bintu vyo kuri bariko biraba rero guhana bisaba yuko abafisi ubwo bubasha bwo guhana baba ari abantu batari abanyamanyanga donc iki gishoboka rero ari uko abashigwa imbere mu burongozi baba ari abantu batari imboheza amanyanga niho bashobora guhana ariko iruhande y'ivyo habehe inyigisho nyinshi inyigisho zitangwe muri rusangi abantu bose bazumve ariko cyane cyane ingufu zishigwe ku bakiri bato kugira ngo hazotinde hazurunganwe ruzirana n'amanyanga muri ico gihe n'ivyo guhana ntibabe gikenerwa cyane naho bitoshobora kuzimangana ariko haca haza abantu bakora iciza kubera bumva ko ari ico ciza kuko buri gihugu nticubakwa n'amategeko menshi n'inzego zihana nyinshi igihugu cubakwa n'abantu b'abanyangeso nziza bareka gukora ikibi kuko bazi ko ari kibi bagakora iciza kubera conviction bumva ko ari cyo ciza uko aba bantu bagwira ikigihugu gitekana mugabo ko mugwiza amategeko yo guhana ariko mudafise abantu batomoye niko nivyo bintu muhana bidashoboka umwe yavuze ngo wikizokwereka igihugu c'amanyanga abantu bari ngaha barakora amakosa mukabona ko ariko barayakora mugaca mushiraho ugwego rubacungera kugira nti bayakore mugango muravye kabiri mugasanga bamwe bashira hano basigaye bakorana nabo mugaca mushiraho ugwego rucungera abacungereye abariko barakora amakosa muguma mugwiza amategeko mugwiza n'inzego mugabo ca yangorane muri ko muragwana nayo mukabona ko itari kwirahava bica bikwereka yuko abo bose uri kurakoresha basanzwe babirimo
none nk'abajeje guhana niye mpanuro muba
abajeje guhana ico no babwira nuko hari ibihe usanga guhana bishora kugutera ingorane nibaza ko benshi ariho bashaka binabagorera canke naho gasanga kudahana birashobora kuguha inyungu kuko umuntu w'umunyamanyanga iyafashwe ikintu conye nazi kimukura mu ngorane n'amanyanga nyene no kuvuga cagerageza gupfumbatisha bajya bari kumuhana rero abantu bajejwe guhana ikintu no basaba nimba vyukuri bashaka kwa amanyanga ahagarara mu gihugu nibemere bakore igikwiri bemere kwihanganira ikiguzi cyo gukora ibikwiri no kuvuga bemere kwankwa n'abanyamanyanga kandi birinde inyungu zo mu manyanga kuko ninzu hirahira ukemera izo nyungu zo mu manyanga ubuguzwe ubutakaje bwa bubasha bwo guhana naho uhana uzohana bamwe abakuzi ntibazokwemerera ko bahana ko barazi yuko hari ibintu busangiye rero birinde kwakira inyungu zivuye mu manyanga kandi ntibatinye kubonwa nabi no kwankwa n'abanyamanyanga ibyo bintu bibiri babishoboye bazoshobora guhana ariko batabishoboye bizobagora cyane guhana
nirihe ndamubwira ugwaruka kugira ngo ejo ku Burundi seno munsi ko no gwaruka uno munsi nyene hadobe ari gihugu atamanyanga na makayari
hari umugani sino umugani washaka ni jambo Yesu yavuze ngo impumyi ntishobora kurongora iyindi impumyi kuko zidoca zigwa mu kinogo zigihereremo abantu bakiri bato barakunda gukora agakosa ko kutara ko kudasuzuma ibyo bakuru babo bakora akabona umenga kubera papa yubatse inzu naho yabikinjije kunuku naje nzogira kunyene kubera nabonye naka yarongoye ishira hamwe mu mwaka umwe akaba yubatse amazi atatu nanje nzobigira uko twiyubare cyane mwiyubare cyane gwaruka ntimukuri ntimubi impumyi zikurikira izindi impumyi suzuma ibyo bakuru banyu bakora ibintu bitameze neza mu vyanke mwitandukanye n'amakosa y'abakuru banyu kuko mutitandukanije nayo muzokora nkuko bakoze kandi nkurikizi izo nyene muri turiko turabamwe kubera amanyanga rero no bahanura yuko borondera ubumenyi burengeye ntibakurikire gusa ibihari ariko bashake barondere bagira umwete wo kurondera kumenya ukuri kandi banarondera abantu bazima bashobora kubabera abavyeyi mu buryo bwo kubafasha mu vyiyumviro bagasubirira abavyeyi mugabo babarera mu buryo bw'ivyiyumviro no kumenya ingene batombereza ubuzima bwabo ntibafe kugenda gusa bakora ivyo babona abandi bose bakora kuko byinshi mu bikogwa canke bimwe mu bikogwa si vyiza umuntu arakwiye gushikana afata ingingo yo gutondereza ubuzima bwiwe nk'umuntu afise ubwenge ntagenda arakurikira abandi bose yigana amakosa abandi bose bakoze atumbereza ubuzima yisunze ukuri kukuri adakurikira ibinyoma byose abantu babayemo nico nohanura urwaruka ndazi yuko bigoye kubaho udafise model kugerageza kuba umuntu atandukanye nuko abari imbere yawe bameze ariko kandi twovuga ko abakuze bose ari abanyamanyanga hari abantu bazima bashobora kwisunga bakabahanunza bakabafasha gutumbereza ubuzima neza aho nibakora gutyo niho ivyo twidogera uyu munsi kumbure bizorangirana n'abari ko barabikora abazoza mu nyuma bazoze bakora ibintu vyiza bidasa nibi vy'amanyanga twumva umenga vyariraye
murakoze cyane kuvyumvira byo meze gutamba ikintu kiganiro aho nizera ko adukurikiranye hari ishi bakiriye kandi bamwe abacanka abandi umwe wese mu ruhande arimo agiye gukora ibishoboka byose ngo kugwanya amanyanga bibe umuco maze babeho ubuzima bwo kugendera mu kuri iyo murakoze cyane
ego nanje ndabashimiye ndakengurukiye n'abadukurikiye muri kino kiganiro imana ibandanye itwigisha idutahuza ariko cyane cyane bantu mwakurikiranye ikiganiro mushire mu ngiro niyo tuzobona ihinduka twipfuze
murakoze cyane ndashimiye cyane wowe se kandi kugira mukino kiganiro aho umutumire wacu yakatubwira kubijanye kugwanya amanyanga aho biva ukuntu byohera Burundi mu gihugu ndizera ko mu wese ari abafatinge badukurikiranye ari rwaruka mu wese ahari yiyumvise uruhande arimo nikwiye gukogwa ndetse no wese yarasanze abahe ubuzima butari bwo yuko agiye kwihana akabireka maze gucyonya akabera umuco benshi murakoze mugira ibihe byiza muri hose